He uwhi anō kua horahia atu ki te wai Māori I runga anō hoki I te tūmanako, mā reira ka rauiri anō, ka ora anō, te mauri o te wai. Ko tahi tau e nei uwhi nei e whakamātautau hia ana, rā kia kite ake haha ngā hua, a kua kitea ka patu ngā uwhi nei I ngā taru tawhiti e kō wāwāwana I te wai. Ināianei kua horahia atu ki tētahi o ngā puna wai rongonui o te rohe o te arawa, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Tāroi Black.
Koenei te whakamātautau tuatahi ki tēnei puna waikaukau o Hamurana. He uwhi I rārana ki te whāriki ka whakatakotoria e tēnei rōpū taiao.
He hikinga manawa ki hoki mai tīwi ki tēnei wāhi a kaikai tāu. Te mea no te whenua nei, tērā harekeke. Mā te harekeke o Ngāti Rangi Wewehi, tērā ngārara e patu.
Mō tēnei huna mō te iwi o Ngāti Rangi Wewehi, mā te mōhio ka mārama ki tēnei momo whakarau o ratana.
He timatanga noa ki tēnei, ne? E hari te mea tāi anei, te mea kotahi te. Te rārangai tētahi whāreki nui whakaharahara. Engari he tīmatanga noake, he whakamātautau I te mātauranga, o roto I tēnei āhutanga.
Koenei te puna hohonu rawa o te ika a Māui, e nari hoki rā he 2 kiromita te tawhiti o te nānara e whakaparuparu nei I tēnei waitapu.
It's 2.5 metres by 5 metres long, but you know, the pest weed grows right up this awa and the connecting awa to Rotorua as well.
Ko te kaumārua marama te roa e kite ana te whakatakotorana o enei whāriki ki nā roto o Tarawera o Rotomā me Rotoiti. He kaupapa nā nā roto moana o te arawa I Kōkiri.
From the initial monitoring phase, we've figured out that there's one particular weaving pattern that works the best out of all of them, so that's what we're putting in here. It's kind of like a takatahi type weaving pattern, they call it.
Me te wawata anō hoki mō te haukaina, mā te orana o te uwhi, ka kauria anō ai tēnei puna.
Te aroha nui mō mātou o Ngāti Rangi Wewehi, maumahara mātou ngā tūpuna, a te kuia he nerua, ka tangia mātou ngā kau, ki aia mō te awa nei.
Tēnā me te haumanu I te mauri me nāika.
Ko rō nei e noho mokoimoko ana. Ko te nuinga o ngā uri o Ngāti Rangi Wewehi, te mōhio ki tō mātou kaitia ki Taniwha, a peke hāua, engari ko wareware ki tōna kuia a henerua.
Ko ngā whakapaukaha o te iwi ka hoki ora mai tēnei puna o Hamurana. Tāru Black, te karere.